فرحان جيتو كميدا لليرادة الصومالية دي وحكو باراتي كونا بربارتي دالكان مريكان كا ايا مركي وقو ريسي كل واقي انو يهاي مشارح اتاقان قولها الديگان كا إساقو صوبان ديگي اوودا لليرادة ايا سيدا اي مهيم اتاهاي إن لغفا إذي استو مسكاحة دا يهول كرني مادا لليرادة وح باراتي يكونو القربها غيرهان ودن كان مريكان كا واساقو ودن لليرادو سي فضد ايو سامين كران هرمر دنوال بالي حفلة سيرسالة لوسو أبابلي أين سبوح دافيان قيبها بلشادة أيا لقبتي وحاكسو قيب غلي مسوليين حلال كهيي الدولة دقوبل كوهايو حل دبانا كترسان بارلمان كصوماليا كان حصتو علماء الدين كمساجدة هو قاميييا شدقان كا يوليبا أوررد بلشادة أو أذيغا وحا تاقيروحو قلو موشي فرحان جيتو نقندونا صومالي قوقوه ريو وطرطما قولها الديغان كقوبل كاني وهايو حفلة دان waxay nusii hartaa loo sababay waxa qayb lixaad la ka qaadinayay fanaaniinta oo dadka madadaalinayay xafladdan waxa u dhacday sida tan
caawa waxaan filayaa inaan dhamaantiin wada ogsoontiin kulanka iyaga waxa uu daaran yahay waa kick off campaign ka walaalkeen Farxaan Jeyte oo u tartamaya golaha deegaanka degmadan aan ku noolnahay ama magaalada Columbus ee gobolka Ohio Farxaan insha Allah diyaar la yiraahdo markii hawsha noo bilaabato wax yar oo macnaha introduction uu sameyn doona laakiin oo xafladana uu noo furi doona laakiin مهمة دعاوة كيك اوف كامبين كاني اما كولان كاني ان شاء الله قدال بونا قلو ذاك الدونا
دين تينا الهي نوسو دي وحين عمرتين موافقة وحليلة ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ملة واحدة دين كليئة اله واحد رسول واحد كتاب واحد مجتمع واحد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امة دي وحي امتكم نقطة وأنا أحاول حوجودة هي حيال الدودة هي حول هذا أي مليان وأنا وحى دولة دنا حاول مريكان كدركتين يونايتد وحى أودا كوي على تي دون كأردن أي كوما مشي وموافقة سويا مجتمع يركع أنا سيدا سوق على أم بلوجا بهن يا كومونيتي هذا مركب وحى نقدر دار معايا نفط دنا ودر دار معايا مني ما هو معنى هذوي هاي إن أولال كان هيل إيه هو بأن لا قرب استعمل day maskaxtahay day tahay xoolo day tahay dhaqaale wax kasta inaan la garbeystaagno taas waxay soo kordhinaysaa mujtamaaceena wax wanaagsan bay noo soo kordhinaysaa talaabooyin hore ay noo suuroobay tanna waxaan rajaynaynaa oo Ilaahay ka rajaynaynaa inay noo suuroowdo kuwa kale oo ka safiicana way inoo hirgeli doonaa insha Allahu ta'ala ninkii gabayaaga waxa uu yiri ta'bar rimaahu idha ijtama'na takassuran wa idha faradna takassarna ahada وليه ويدي دين إن يتشابان مركي الله سكيانك مركي الله كلا قاد قادين مدول بقار بالو تشبيه وانا وحا مجتمع عنا هيستا ميل كستوي تشوغان وحا شرفتين يعردي غاني مانتا اللو قدتمان هايو أدون كدافيه سا ميل كستوى وحا ويان واتفراروقا إيا وحا عن معنها لهين هل وحا ويه كومونيتي بينونا هاي وانا حقوق يرنا وحا ويه إنغا او اسكو متا عن مالن بويلكي سو استاغا اما قبطي سو استاغتا هل فر إنغا اه فكونوا أنتم وبني أخيكم مكان الكليتين من الطحاني سيدا بيريرتو كليدا اي كليها اي نعيدا وقال لك انتاي سيدا سو قال انا نقنو سيدا انبانا ودن كانو حاوي او نولان كرنا
عاو هل كاني او حاي سوغوت ما دي اللبانتي دادك الصوماليات نوضن لي مقالة دان كنوالة اي مقالو ينكلو مرايكين كي ميلاك بحسن با وحا عاو نلتشوغا حل لبانو دولة فدرالك الصوماليا او كمي دي هاي ولالك حل لبان قاسم علم سعيد waxaa sidoo kale la fadhiyay senator Cabdi Xareed waa asaguna senator ee xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa sidoo kale caawina la jooga generalo waxaan la jooga dhaqaatiir waxaan la jooga macallimiin waxaan la jooga masuuliyiin aad u kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed marka ayagana insha Allah inaad la soo dhaweeyaan baan jalaan laha marka dhamaantood waxaan u leenahay soo dhawaada waxayna muujinaysaa sida dadka Soomaaliyeed halkani caawa ku sugan inta ka maqanba ay go'aan uga tahay insha Allah inaannu ka dhigno hawshan mid miro dhala. For I have Farxaan here to do an open tonight's kickoff campaign. I just also want to remind you guys, we have here tonight the mayor, city of Gahanna. We have the Franklin County Republican chairwoman. We also have some other delegates and elected officials. So we would appreciate if you guys all would welcome them also to have them all here for tonight's kickoff campaign event. So please welcome with me Farhan to open for us tonight's kickoff campaign, and then we proceed with the rest of the speakers. Please, Farhan, welcome to the party.
Assalamu alaikum, Daman. This is clearly shows that this is a people's candidate. I know it's a candidate's people, it's a people's candidate. The reason that we were saying that is because of the turnout. This campaign is about you guys. This campaign is about the issues that we face on a daily basis. And it's clearly that it shows it resonates. And we truly do appreciate everyone who's here tonight. We have a special guest among us. And I will detail the different issues later on tonight. But at the moment, I really want to take the time and say thank you for taking the time for your busy schedule and hearing us out. And this is clearly the people's candidate. I'm the people's candidate, but this is people's campaign. Thank you so much, everyone.
And again, Somali English kwa nisikuwa dhanina, lakin inshallah, dadka iyaga kale ee nala jooga martida, inshallah, in few minutes, kadib bay hadli doonaan inta salaada la gaarin. Lakin waxaan jeclaan lahaa, sidaan horeba idinku ugu sheegay, waxaa caawa halkan jooga madax sare oo dowladda federaalka Soomaaliya ee ka mid ah, oo isugu jira xildhibaano iyo senatarro iyo mas-uuliyiin kalaba. Waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad ila soo dhaweysaan walaalkay senator Cabdi Xareed oo ah senator dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sharaf bayna noo tahay caawa inuu nagala soo qayb galo kick-off campaign-kan. Fadlan ila soo dhaweeya senator Cabdi.
Allah subxaanahu wa tacaala suuka ay keenay halkan ayaa mahadis kaleh. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kow dhalinyaradii iyo dadkii akhyaarta ay kasoo shaqeeyey xafladan aadka u qurux badan loogu talagalay campaign kick-off-ka walaalkeen Farxaan Jeyte. Intaas kadib waqtigu wuu cayiman yahay, marka inaan soo koobkooban isku dayaa laba qodob ayaan doonayaa inaan idinkala hadlo. Mid waa Farxaan, midna waa reer Columbus. Farxaan waa nin dhalinyaro ah, inta aan ogahayna 20 sano u dambeysay dhalinyaradii ku kortay Columbus, Ohio ayuu ahaa, waxna ku bartay. Runtii wuxuu ahaa dhalinyaradii ugu firfircoonayd deegaankan Columbus, Ohio iyo nawaaxigeeda ku soo barbaaray, wax ku bartay. Inta aan ka aqaanana waa nin akhlaaq iyo daacadnimo iyo mas-uuliyiinnimo u dheertahay. Si kale haddaan u dhigo, wax yar buu wuxuu ka sokeeyaa say wallaahi. Intaas kadib wuxuu u ordayaa inuu nagu matalo City of Columbus Council-kaada. Waan garan karnaa baahida aan u qabno City of Columbus Council-kaada. Waxaan hubaa haddii kursiga uu ku guuleysto Farxaan in xafiiskiisu uu noqon doono xafiis u furan qof walba oo Soomaaliya oo dan ka gasho. Sidaas daraaddeed waxaa waajib inagu ah, inagoon u kala harin, inaanu Farxaan siino taageero walba oo uu naga mudan yahay. Intaas waa Farxaan. Reer Columbus, waxaan u jeedaa wajiyo aad u fara badan oo magaaladan Movers and Shakers-ka laga yiraahdo ama Cream of the Crop, oo ah dad ganacsata ah. Campaign dadkii soo maray baan ka sheekayn karaa. Campaign ma ahan wax hal qof uu qaban karo, wuxuu u baahan yahay ciidamo, foot soldiers. Hadday noqon lahayd qaar alba bagar garaaco garaar the vote ka shaqeeya, iyo hadday noqon lahayd qaar same way u sameeya oo dhaqaale aruuriya. Campaign-ka Columbus City Council-keedu kama duwana campaign-nada kale oo aynu ka aragno ama local ama federaalka. سيداس درادد وحان سو جيدين لها قف والبا او يريد غان عصيله او هالكا عاو فرده اما مغل دوانا اما داوانا يا برغرام كان وغيران طبان قف انو كو قيبو او طبان كاس قف اي نقدان دادكي الباب قراعي لها دادكي دقالها بحين لها دادكي دقال كان كان بين كان كغيب غادان لها وحكلي انو كو قول سن كرنانا وين انا قدن ان اوذا استاغنو inaynu ka qayb qaadano in walaalkayo uu ku soo baxo kursigaas
waxaan jalaan lahaa inaad la soo dhaweeyaan xilibaan qasim cilmi saciid oo ah xilibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya
horta nikal dhoj farxaan walaalkay saas isuma naqaan laakiin qofka haduu han leeyahay waxa fiican in la taageero campaign ba soo marnay waana qana wuxuu yahay laba waxyaabood buu u baahan yahay labada waxyaabood uu u baahan yahay waxa weeye qofka district 5 degan codkiisa inuu dib inuu laba qof saddex qof keeno inuu albaabada garaaco tan ka muhiimsan waxa weeye qof in lacag la bixiyo donation la siiyo ninkaas November senatorka state kan wakiil nooga ah waa inuu asagoo city council ka member ka ah waa doorateen aan helnaa insha Allah taala dadaalana waa gaara qodobka soo haray waxa weeye realityga Soomaalidu meel kasta joogto waa qaybsan tahay ama qabiil ha ahaato ama in adeer iyo in hoba at the end diga Somali waa Somali qabyaalada iska daayay nin walba oo Soomaaliya oo han ku jira hal taageero anigu taasan dhiiraha iska daayay waxaan kale yahay habartii een waxa idin soo haray ninkan inaan soo labisano halkaan imaano oo maaratu ku cashayno ma imaan waxaan u nimid walaalkay inaan taageerno intaas misla qaadanay ninkaas hal taageero qof kasto envelope hadda dir lahayd iyo hadda albaab garaaci lahayd mareekanku waxaaba isugu gaarsiiyaan waa campaignka waa taqaanaan ama albaab walaa la garaaca ama dad xafad waa cadaan yihiin oo aan la tagi karin envelope yaa la diraa envelope kaasana lacagta ugu daran ugu badan ugu diraa waraaqaas la dirayo waa lacagta badan campaignka qaadata waa naqaanaa marka waxaa la idinka rabaa inaad dadaashaan oo aad si ilaahay dartiisa ninkaas walaalkeen oo dhalinyarada oo han kale moraalkiisa u dhistaan hadal dee waxaa la yiri hadal haamna bulshada intaan dhihi lahayn waan niray intaasaan ugu nimid inaan support gareyno walaalkayo waan garanayaa xanuunka ay leedahay qofku markuu tartamayo anaa soo maray challenge badan everybody in this way
as I've, I have mentioned earlier we have got individuals from county level city level and also from state level so I would like to have here and introduce you Franklin County Republican chairwoman Mrs. Meredith who also came here tonight to celebrate with us and to be part of this historic kickoff campaign in support of our brother Farhan Jaite for the City Council for the City of Columbus. Please help me welcome Franklin County Republican Chairwoman, Mrs. Brady. Thank you.
Hello, everyone. My name is Meredith Friedhoff, and I am the Franklin County Republican Party chairwoman. I am the first woman chair, and this is my first term. I was a candidate formally in 2020, and so I know a good candidate when I see one. I've been one. And when I met Farhan and saw his drive, his commitment to his community, and his love for his city, I knew right away he would be a perfect candidate and representative for us. Thank you. I'm overwhelmed with joy and honor that this is a historic moment. What a moment for Columbus. Can you imagine? This is a movement that we are making tonight. To have someone that really represents your community, your issues, and your needs that you need in this city. And what I love most about Farhan, I felt his love for the city, but if you haven't been to his website, please go to his website. If you don't know his history, please read his history. It's amazing what he's been through and what he's accomplished. And that's the American dream. And that's the American dream we're losing in Columbus. We are all under attack in Columbus. I've met with leaders in your community many times since 2019, and I know about the crime and the drugs, and now what all of us are facing in our schools. I know in your culture that family is more important than anything. It's more important than the individual. And we have so much more that we agree on than we could ever disagree on with the issues facing us right now. The economy, business attacks on small businesses, our schools, what our children are learning. And I'm here to tell you Farhan can address these issues and he can help us with those. When I look around this room, what I'm most impressed with is all these tables of young people. You guys should give them a hand. I think that's amazing. That is our future. And that's what we're here to protect. That's what we're here to keep safe and have a hand in their education. There's so many things going on right now in Columbus that we need representation in City Council. And as an unaffiliated voter that Farhan is, we still endorsed him as an endorsed Republican candidate for the Republican Party, and he will be on our slate card. Last thing I'll say is community outreach is the top issue for our party. We have a big tent, and all are welcome. Please, if you want to talk to me about more things we can do, getting involved in Central Committee and future races in this city, Farhan has my contact information and he can connect us. In the meantime, I need every single one of you to support Farhan.
So I would also like to have here, you know, the mayor of Gahanna, Mrs. Laurie Jadwin, also to, you know, throw our support in Farhan's kickoff campaign. Please help me welcome Mrs. Laurie and the mayor of Gahanna City, which a lot of Somali live in Gahanna.
Thank you so much for the opportunity to be here. What a wonderful show of support for Farhan tonight as he kicks off his campaign. My name is Laurie Jadwin. I'm the mayor of Gahanna, which is about 5 minutes that way, outside of this room. Gahanna is a wonderfully diverse community. It is a community that fosters a wonderful family environment. My husband Jay is here with me this evening. Both of our daughters were born and raised in Gahanna, and they had tremendous opportunities in our city. It is a community that prides itself in its history. It prides itself in engagement and a community where you can get involved, a community that is safe with a division of police that is exceptional. We have a division of police that fosters an environment of guardians over its citizens, not warriors, but guardians. And they do that by engaging in the community every single day. The reason I'm talking a little bit about Gahanna, not only obviously as Meredith mentioned, I'm running for re-election this year, but it's also because that's how I met Farhan. It was when we were talking about my campaign and he shared his plans to run for Columbus City Council, and I was thrilled. Thrilled to hear that, because after talking with him and learning about what he values the most, it's what we need in the city of Columbus, because it's the same thing we need in Gahanna. We need safe communities. We need an economic environment that supports small businesses, that creates and fosters an environment where small business owners can invest and can grow and have the support that they need to then support their families. He values, as I do, an environment where you can attract good jobs that families can live on, that you can raise your children, you could go to work every day and be successful, and your children can be successful. Those are the things that he values as well. It is what we need in Columbus, it's what we need in Central Ohio, and it's what we need in Ohio. So I'm not going to take too much time, but I just want to, again, thank you for being here to show support for him. He needs your help. We all need your help, because we need to maintain and preserve the values that we all hold very dearly. Family, faith, safe communities, strong economic environment. So please be there for him. please be here for Ohio, and thank you for the chance to be here with you tonight.
وحدا لسو نويسان راكي سلطان فقي سعيد سلطان
شرف بي تحي ان مانتا ذنتي انسو استهاغو او ان كلا قيب غلو ولالكي ان فرحان جيتي كدب مركي او كفكري community ga halkan aan ku noolahay gobolkan Ohio gar ahaan district halkan inoogu qoran district 5 in uu ma aragtay markuu daraasad ka sameeyay tirada dadka aan ku noolahay baahiyaha aan u qabno dhinaca walba wax barashada ee dhaqaalaha ganacsatada ama ganacsiga aan ku leenahay iyo lambarka ama tirada aan ku joogno hadii uu ka fikiray hankiisa uu gaarsiyay een inuu maanta yiraahdo war arimo iyo xuquuq badan baa inaga maqan waxaan rabnaa oo maanta codkiina ayaan ku gaari karaa ay la soo garab istaaga arintaas dad badan oo Soomaali weynta halkan ku nool ayaan ku baraarugsanay marka hanka qofka iyo intii ka horeysay ee ku guuleysatay waxaan leenahay kuwii horena waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin een farxan jeetana waxaan leenahay garabkaaga ayaan istaageynaa dadkii iga horeeyay ee xusay waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay ee dhaqaalaha ugu horeeyo ee runtii waqtiga gelintiisii ugu horeeyo in albaabada la garaaco waa mid aan ku muujin karno community ga aanahay dadka kale ee community-yada kale noo ogol inaan tartano nagu garab taagan hiil iyo ho inaan maalintooda siino maalinteena aan ka qaadano marka waxaan leenahay dadka kale inta timid waxaan leeyahay hanba keenay runtii waa dad u diyaarsan horumarka in maarta aan kala shaqeyno ama ay ka shaqeeyaan dadka kale ee runtii xaafadaha waxaan leenahay arintan laga bilaabo hadda ilaa iyo bisha November baan u maleynayaa in arintan dhici doonto waqti baan haysanaa laakiin waxaan leenahay arintan inaan ku garab istaagno annagoo dhan si aan mar kale u guuleysano waana arrin history inoo ah
so fadlan waxaad la soo dhaweysaan walaalkay Imaam Horseed oo asagana kelmad iyo laba oran doona
quruxdu badan runtii Columbus inta joog waxaan rabaa inaan iraahdo madashii u quruxda badneyd ee haddana on time lagu yimid weeye taasna waxay tusaale u tahay farxan jeete bulshadeena qiimuhu ugu fadhiyo in labeentii bulshada on time ay timaado waxa weeyaan sidaan ay u qorax badan tahay marka farxaan waxaan leenahay congratulations I just want to say a couple of things insha Allah waqtigan ilaalinaya ko waxaan rabaa inaan dhaho farxaan iyo anigu waxaan ka wada shaqeyn jirnay barnaamijyada youth programs waa nin da'yarta Soomaalida runtii aad u jecel istuuriyihiisu nagu martiqaadi jiray inaan barogaraynay u sameyno qofkana waxaa lagu qiimeeyaa hadba qiimaha ay dhalinyaradu ugu fadhiyaan waa midda labaad waa qof runtii aad u naxariis badan oo mar walba qof dhibaato soo gaadhantii la soo hadloon jiray Horseed oo qofkaa maxaan u qaban karaa waxaan rabaa marka inaan hal eri ku soo gabagabeeyo waxaan u imid meeshan inaan cod u noqdo ciidan u noqdo cudud u noqdo saaxiibkay farxaan jeete weliba anigoo ku hadlaya magaca SICO Somali Islamic Centers of Ohio oo todobo masaajid oo maamulkooda ay bulshadeena Soomaalidu gacanta ku hayso in wixii farxaan oo u baahday taakula ah ee taageero ah aan diyaar u nahay ciidankiisana aan nahay jazakum allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullah
aad iyo aad baan horta waxaan u rajaynayaa aniga niyadeeda ku jirtaa in farxaan jeegta uu guuleystay yaan anigu niyadeeda ka dareemayaa ninka dhalinyarada adeerka u ahay waxaan malaynayaa intii hore ilmadeer unbay wada ahayeen aniga un baadeer oo hadda inta kacday ugu weyn marka waan u ducaynayaa anigu ugu horeyn ilaahay waxaan uga baryayaa هنك أولي يا إلهي نقوله يو هذا في السنة وكقوله استو ده كان إلهي وسخره مسلم لي قلبا إن إلهي وسخره عد كذا يعدو دودا بين إلهي وسخره إنه قول استان إلهي وقبر يا بشارة كلو حوي هذا مل قارك تو شيخ مختار شيخ هرسيد وحد كان يسنا سين مش على وقوله استي هذه أدب اللي ما بعلينا يا من كلام شفتوا مجتمع الصومالي ده مركز يا فتو ماشي تمر كي لأن يرد كبدين يهين يجان واحد مو دقف كاسين وقول السنة يه وحفلة يقوه رسي عن تمر لأن يرد وطلت ككل كبدان أركو وعندت ككسبضي خير باكم مغدا أبشر بالخير يا فرحان شيته وتقول السنة سأدير مركز تقول ستر وحشرة إلا الله كحجابه وحنو سوك عينا قود عيو هيلي هو وديار بانكولا هاي وان كل قرب قليا إلى نوفمبر نو كل شقين دونا تتكال بابا قرا على كبد بان نقول دونا تعالى يدنا وقود شوكتو وعبد الله يتوفيق السلام عليكم
ولا ليال هورا لو شيغي ولا لكي نكان دلن يرد دادياه هورو شيغي وإن هذا الكلاسو قابيا هذا البدن أمانا سو استاقين وإن نحرك الله أبارو قف كستو هذا البدن يرادو يقف كستو صوير أيو معنوه وحوية فرحان عطك هلصيو انت أصنب يكسو أروريسا هذا لذا كلين توايس كأونس كدر درواي سو مالي نسيدي سوى هذا الكادين لبالباري واسي بدنا أنا وصوير أيني وحي واقو الدين كساب سن الشيخ مختار بانو الشيخي oo waliba ku daray tii maadada ahayna ku daray hadii ay ahayd midnimadii iyo hadii dhanka saba ay ahayd sheekh muhtar adamee marka anigu wax weyn ku soo siyaadiyay laakiin waxaan idin ku bogaadinaya inaan dooro karno qofna matalo waa ogahay inaan dooro karno waana dooranay oo proofkaas waa la xaqiijiyay marka waxaan idin leeyahay qof kasta codkiisa iyo usul isdhiin
We have here tonight Senator Michelle Rennes. Senator Michelle has been active within the Somali community before she got elected. I know that she has been to every side of the Somali community. She has met Somali community leaders and also other immigrant community leaders. She's here tonight to throw also her support in favor of Farhan Jeite, our brother who is running for city council. I know Senator Michelle had a very busy schedule, but she would have to make it here tonight so she can at least celebrate with us with this kickoff event. Please help me welcome Senator Michelle so she can also say a few things.
Good evening, everyone. Good evening. It is an honor and a privilege to be here with you all this evening. What a great crowd. Give yourselves a round of applause. It's so good to be here with you this evening. My name is Michelle Reynolds, and I represent Ohio Senate District 3, which is a lot of the Franklin County area. And I want to first start by thanking each and every one of you for your support, because I would not be in this office if it were not for my Somali brothers and sisters. So thank you so much for electing me in this office. I am going to make you very proud. Ever since we started at the State House, we've been working very hard, especially for our new American community. Some of you told me during the campaign that what was very important to you was that our children in schools were able to celebrate Eid with their families and to be able to take off that day from school. And we were able to get that passed out of the Senate. I sponsored that bill, and we were able to get it passed out of the Senate. It's on its way to the House, and I do believe that it will be signed into law. So hopefully by next year, when your students go back to school in August, that will be a reality. They will be able to get up to 3 holidays that you are able to tell the school. They get up to 3 to be able to make up their work, and I appreciate you all for bringing that to my attention. Also, there's another bill that we were able to establish, the new African Immigrant Commission, that was already established, but we were able to get a state funded account, and we are working on getting appropriation of $1 million per biennium, which is $2 million in the budget to be able to help our African businesses build their capacity. So if you are a business owner, and I know many of you in this room are, then this commission is to set up to be able to help with grant funding and support to help your businesses move forward and prosper. So I'm looking forward to getting that done as well. But this is not about me. I am here to support my great friend, Farhan Jeti. I am so proud of you. I am here to throw my weight and my support behind him. He is running for city council. He is a leader, and I know that you know that. And the same way that you came out to support him tonight on his launch is the same way that you need to come on election day and vote for him. You also need to bring as many people as you can. If you are not registered to vote, then you need to get registered to vote, because we can see the first Somali American in the Columbus City Council this year with your support. And I know that he is a man that cares deeply about family. He cares about family values, just like I do. And he has very conservative values, like most of you in the room. So I am very encouraged by his leadership, his courage to step forward. And I'm looking forward to the day that we have many more leaders in the Somali community in office and running as a Republican as well. So once again, I'm just thankful to be here with you all tonight. I wish I could stay, but I can be here for just a few more minutes. I appreciate you inviting me to be here on this platform. I'm very proud of you, and I'm looking forward to calling you a winner in November.
marka hore mahad ilaahay ba iskaala subhanahu wa ta'ala marka labaadna dadka isku soo hamiye meeshan xafladan quraxda badan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran farxaan wax badan laga sheekeyay waxaan ka sii sheegay ma aqaan ma taqaana aniga markaan imid inta 2000 markaas aan bartay asoo ka dhalinyar halkan farxaan waxaan ku ogaa weligiis inuu hal mile ka hor markii mile orod oo dhaw mile baro carara marka horta faala meeshaas ugu filan waxaan rabaa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay soomaaliye maantaan chance haysanaa waa la soo kacay wallahi xafladii ugu horeysay waa intan xaflad imaanay oo on time lagu yimaado kulli senatorka sheegay wuxuu yiri nin kasta haduu dadaalo wuxuu dadaalo waa gaara man ijtahada wajada haddaad dadaasha soomaalisaan isugu timaad ilaa washington aan gaari karna ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala reference meel u fiican aan ka qaadano qur-aanka waay wa tacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan aan isku kaalmaysanno samafal iyo iscaawinaad inaan iska dayno xaasidnimo iyo qabaliya tan intana keento wayna soo cararsiisay aniga mar farxaan ballanaan kaa qaadaa ka guddoomiyaha reer xamarka qabiil lama qarinayo meeshan aniga banaadiran jermaan u ahay ballanaan kaa qaadayaa inta reer banaadir oo joogta colombus voodka inay ku siinayaan taas anaa kuu ballan qaaday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qayb gasheen horta farxaan waxaan ku mahadinahayaa magiciisa soomaalinimada uu ku qoray oo muujinaysa asalnimadiisa waayo hadduu maanta qof kale ahaan lahaa faraanba kulliga sidaan u badannahay meeshaan qixii kadib baan nimid markaan soo qaxaynayna u malaynmahayo inuu qof qiyaasahayo halkan 30 sano kadib inaan isku warsan doono sidaa daraaddeed horta waa inaan runta nafteenna u sheegnaa inaan meesha degannahay halkaanina waddankeennii tahay wartaas ma isku raacsannaha inuu waddankeennii yahay okay waddankaaga marka haddaadan matalaad ku lahayn maxaa la yidhi if you are not at the table you are on the menu so waa inaan kulligaan ogaanaa haddaanaan miiska fadhin miiska annagaana la ku falaqaynhayaa waxa weeye waxaan xasuustaa 29 sano ka hor baa naag professor yahayd waxay igu tiri safiya soomaaliya ma ku noqonaysaa waxaan ku yidhi maalinta dagaalku dhammaado قفك أقوله يا نقدان غنيا I don't believe you بيتري أنت إسكول بانو يمد هذا نسقالي تونسنا تشوجا سقالي تونسنا ما الحيرة وين هذه last month صدني كوسنا إيه هاي مركا هرت رونتا عن سوشيغنا فرحان جيت وحنا ليه هاي ما شاء الله تبارك الله سمعنا ذو حتر هذا اللي بينه نينه لاهلا سلف الدور دلنا وحجري an intelligence without ambition is a bird without wings. So marka ugu horeysa hanka baa waxaan oo dhan ka masuula aad baan kuugu hambalyeynayaa anaka soo harnay walaalayaalow hawshu caawa intaan kuma eka hawluhu haday bilowtaa farxaan yaanaan ka harin inaan ma aragtay ilaa aan hubino inuu miiska ku fariisto kursiga ku fariisto
waxaan u nimid halkan insha Allah ta'ala inaynu taageerno فرحان جيتي هل بابا آد أني يسو جيدتي مركي اللي يري نكو واسي والله وحان أقهي وكور قبا إني كن حلي يريهين إني حقا أرمها ودن كيني إني كسو قعيي أي أقا يعني أقا سهل انتهي أكتوضا إني أرنتا شغاكو لهين سادر تيد هرتا أنو فرحانو waxusiina ya codkayga aniga iyo intaan soo haaban karo laakiin adigana waxaan ka codsanaynaa sida aan ku sheegay in aad ku shaqeysid principalka ah Soomaalinimada wallahi wax dhaama waa la way wa orodnay waa sameeynay waa isku daynay fashalka ugu tirada badan waa arinta ayada ah xagso oo qabso Soomaalinimada wax ka weyn ma jiraan halkaan aynu nimid halkaan hadaynu nimidna community waxaynu nahay Soomaaliyeed ma ihin cid kale inkastoo aan American nahay hadana community Soomaaliyeed baan nahay sidii gabadhu sheegaysay gabadhii sharafta badnayd oo sheegaysay wadankan waa wadankeenii asagaanu leenahay asagaan ku dhimanayna asagaa leenu ku xabaalaya inaad representative ama mathalad ad kuleed ayna waa khasab waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow ninka odaga aynu soo saaro aynu codkeena siino aanu qof baan ka ahay balan baan ku qaadayaa inaad codkayga siin doono iyo intaan waliba codkayga iyo intaan soo haaban karo
before we continue with the rest of the event we have here Franklin County Fundraising Director, Mrs. Bessa, who is also going to share with us her thoughts and how, you know, her office would support Farhan Jeite, our brother who is running for the City Council for the City of Columbus. Please help me welcome Mrs. Bessa to the podium, and then we would continue with the rest of the event. Thank you.
This was going to be my life. I was going to run for office. I was going to be great at it. And so I did. I ran for Columbus City Council a few years ago. So I know exactly what Farhan is going through. Unfortunately, a lot of the issues that we saw back then are the same issues we see today. The issues with crime, the issues with problems with businesses being safe, not just in the Short North, but also in the Linden area and so forth. The issues with drugs. Oh my goodness, the issues with drugs will not go away. And guess what? The reason for that is very simple. No matter how much money we pour onto these communities, somehow things keep getting worse and worse. So in my mind, the only way to change this is to get one of our own. I couldn't think of anybody better than Farhan to do that job. And remember, it only takes one person. But you know, when I met Farhan, I actually told him not to run. I thought it was a bad idea and it's a wasted effort. Thank God he didn't take me up on that. Because I'm so proud of him. We talk on the phone 2-3 times a day. We discuss issues. And I love talking to him because he's incredibly bright. And obviously, by the turnout tonight, I can see that you too value Farhan as much as we do. You know, it's a new era in the Republican Party. We're very, very excited because we've never seen this before. We've never seen an Albanian come to the Republican Party, a Somali. Where's Luis? There he is, right there, a Latin man from Venezuela, of all countries. All are welcome, and I appreciate that, and it's an open invite. The door is, you know what, there is no door. Please come anytime, speak anytime. We have an incredible chairwoman. Your ideas will be our ideas. We won't know what your community needs until you can tell us what your community needs. And as you can see, we're extremely happy to be here. So I appreciate everything you do very, very much. I appreciate that this room is no longer willing to sit idly by while our communities get changed forever for the worse. Thank you so much for having us. Appreciate you. And remember, support Farhan.
Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Farhan Jeeyta, sida dadkii hore yiraahdeen. Saddex arrimood ayuu u baahan yahay Farhan Jeeyta caawa. Yaa raba inuu Farhan Jeeyta u codeeyo gacanta taaga? Yaa raba inuu lacag ku bixiyo, dhaqaale ku bixiyo gacanta taaga? Yaa raba inuu u shaqeeyo oo volunteer u noqdo oo campaign u noqdo? Yaa raba? Arrintaa dad badan baa ka jeetay, arrintaa dad badan baa gacanta ka dhigta. War campaignku ma dhaqaaqo haddaan la helin dhaqaale, haddaan la helin volunteers iyo dad iskaa u ordayo, iskaa wax u qabsa ah, iyo dhaqaale haddaan la helin. Saddexdaasuu campaignku ku socdaa. Ee saddexdaa diyaar maunahay reer Colomboso. Rag badan baanan u jeedin, rag aad u fara badan baan u jeedin oo saaxiibadaya, iyagana kolley waxay ku maqan yihiin. Waynu la xisaabtamaynaa. Maanta ma aha keliya inuu kaambeynka Farxaan Jeeyta ugu dambaynayo Soomaali, ma noqonayo kii ugu dambeeyey, mana aha kii ugu horreeyey. Qofkii Farxaan Jeeyta ka maqnaada kaambeynkiisa ololaha dambe ee soo socda iyo doorashooyinka dambe ee soo socda waa lagu jaangoynayaa sida aynu wax ugu bixinno, sida aynu ugu shaqayno, sida aynu ugu codayno. Farxaan Jeeyta ayaa ololaha dambe ama doorashooyinka dambe ama dadka raba inay soo baxaan oo kuraasi ku soo baxaan waxay ku jaangoonaan doonaan sida Farxaan Jeeyta maanta loo caawiyo. Qof yaan diyaar u ah inuu Farxaan Jeeyta caawiyo waxaa filayaa cidina maaha. Qof waliba diyaar buu yahay. Ha loo diyaar garoobo caawa. Waxaa la rabaa ilaa 500,000 in la gaarsiiyo bleejka. 500,000 waa yar tahay. 500,000 is a less small that we expect to raise tonight.
Ma doonayo inaan kusii dheeraado Farxaan. Sida aad maqlaysaan dhammaan warbixintiisa waa wada haystaan, waana wada haysteen, balse mid ayaan rabaa inaan idin ogeysiiyo dhammaan walaalaha halkan isugu yimid. Sida aan ognahay waxaan nahay dad qura, waxaanu qur ku nahay ama keli ku nahay. Waxaanu keli ku nahay markastana aan sheegaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah, taasoo aan ku nahay dad muslimiin ah. Midda labaad waxaan nahay jir qura oo la yidhaahdo Soomaali ama African ama ah American madow ah. Run ahaantii ma lihin heer jaamac, heer geedi iyo heer dhoore. Sida xildhibaanada halkan fadhiyo aad arkaysaan ee Soomaaliya ka yimiday loogu soo doortay 4.5 iyo qabiil iyo magaciis ku yimid. Middan way ka duwan tahay. Waxaanu ku dooranaynaa hal Soomaali oo keliya. Soomaaliyana la yidhaahdaa ma kala lihin laba iyo saddex. Run ahaantii ma rabo sida walaalaha qaarkood ay ka dhawaajiyeen dibna u gocan maayo qalad dhacayna dib u fiiri mayno. Darawalku waa inuu gaariga hore u socdo. Qareenka waa dhaqaaqay, dhalinyarada Soomaaliyeed way istaageen. Waxaanu leenahay sida walaalkeen فرحان جاءت أوسو استاي ستكاوسنكا وعن رجيني نادل يرى بضان سيدي عن أوسو سارني إسماعيل إيمونيرا أيان أوسو سار دونا أساقي ينتك دمبيس.
We have here one of the most renowned imams in Columbus, Ohio, Imam Saeed Wesley. Imam Saeed also has been very vocal within the African community, and we are so grateful to have him here tonight. Please help me welcome Imam Saeed. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya jamaatul muslimin wal muslimat. Thank you so much. We pray to Allah. Farhan, Allah put you for this beautiful place. Before I come, I make my speech. This is very important to have our people in the place of decision. Remember this. MLK, Martin Luther King, he said, the African, the black, if you want to change the United States, you should be sit down at the place of decision. That is very important. And secondly, why I'm so proud to be here to support Farhan Jeti? Because the Republican, they believe some values. They believe family, respect our religion, our custom, our tradition. Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'ub wa qabail. Why? Lita'arafu, at-ta'aruf. I know Mr. Farhan, he's going to go bring the city Columbus at ta'aruf. What does that mean, Islam? The sunnah of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the dignity, al-haya, how we should raise our kids in our values. One big historian, he says this, you can't build your future if you don't know your past. You can't build your future if you don't know your past. Marcus Garvey, he said, know how matter life take you, never ever forget your roots. A tree without roots be no fruits. That is so important. Michelle Reynolds, she was here when he made his campaign. Her campaign, she came to see me at the masjid. You remember? He said, we should follow, we should respect and take a lesson from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You see, he make a great speech. That's why I say, Michelle, the whole Muslim community, they will help you. Please, we need our help if you put in the power. Today, I'm so happy when she said, inshallah, Eid al-Adha will be holiday for this Columbus. And this is so important because the first amendment is freedom religion, freedom speech, freedom press. Do you know how many people die for the first amendment? That's why we here, don't never ever try to change your deen. Don't never ever try to change the sunnah of the Holy Prophet. Don't never ever try to change your culture. Hafiz Ibrahim, he said, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum zahabat akhlaquhum zahabu. If you want to stay grow and strong, keep in your deen, keep in your religion. One of my supervisor asked me one day, he said, Imam Saeed, where are you from? I say, I'm from Africa. He said, no, what part? I say, west. He said, no, what country? I said, from Senegal. He said, oh, okay. I said, what about you? He told me, no, I'm American. I said, English is not American. Right? English is not American. I want to teach him, even Joe Biden, he comes somewhere in Europe. This country for everybody, that's what we call America. That's what we call the country of immigrant. That is so important. And I'm going to go finish. I want Mr. Farhan, please, you take a note. Help the female, the ladies, help them. When the last khutbah, Hajjatul Wida, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he say, "Ihtarimun nisa, al-ihtiramun niswa. Ma akramuhunna illa karim, wa ma ahanuhunna illa la'im." The great woman, man, should respect the woman. And they say, every man have a success. You have a strong man, a strong woman behind you. Look what Khadija bint Khuwailid helped the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not a man, she was a woman. Look what Fatima, what she did for the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisha, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tell the ummah, khuzu an hazihi al-humayra nisf dinukum. Imagine, he don't say al-rajul, but he say al-mar'a. That's why I want you hire more female. Forget about the man. Hire more female. And you will see this. Look at Suleiman, Nabila Suleiman alayhi salam, when Bilqis, queen of Sheba, the way he helped his husband. A lot, the female, if you want to succeed, make sure you hire a lot of female, give them a good position. Please, do that. I want to finish this, to make this pray. This is a long letter, but I'm not going to go say everything, because it's the time, I know a lot of people will talk, but I pray, I say this. This was the long letter. I make a khutbah, Risala ila binti, the letter I wrote for my daughter, but I mean for all Muslim women. I say, Ya binti Aisha, wa ya ukhtil muslima, tazkuri walaga zakarallahu ta'ala ma kasiri minal anbiya'i imra atal wa ma'ahu kana laha dawrun fi hamlet risala. Fama Adam kanat Hawa, wama Ibrahim kanat Hajar wa Sarat, wama Musa kanat ummuhu wa zawjatuhu, wama Isa ummuhu wa jaddatu, wama rasulina sallallahu alayhi wa sallam kanat Khadija wa Aisha wa Fatima ridwanullahi ta'ala anihum. Ya Aisha ya binti wa ya ukhti muslima, ya akhwati muslimat, naam, tazakari bi iddati ashiya annaki muslima tu'minina billah ta'ala rabban wa khaligan wa razigan wa lahu wahdahu al ibada wa ta'a wal khawf. That's why Farhan, we pray to Allah to make it easy for you, and we pray to Allah to make you get success and victory. And we need a diversity in this country. This country built by the diversity. That's why it's so important. We see a lot of races, different colors, just make it beautiful. I finish my word. Allahumma wahid sufuf al-muslimin. Allahumma hafizil muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aksim lana min khashyatik ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik. Wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatak. ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. We pray to Allah to bless this community. And we pray to Allah to bless Columbus, Ohio. And we pray to Allah to bless all the United States of America. Thank you. Allah barik.
Assalamu alaikum. MashaAllah. I don't know what to say after Imam Saeed. MashaAllah. He said what needs to be said. My name is Maryam Duale. I was not aware of few things about Farhan that I hear tonight, but I knew him for a very long time. So I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala and inu suuka yakeena halkan and oo no suurigdi caawa intaas oo qof oo muslimiin ah oo Soomaali ah inay u soo baxaan arinta walaalkeen Farhan oo ordaya City Council and City of Columbus. Kadib waxaan rabaa insha Allah inaan mahad celiyo ilaahayna uu weydiiyo inuu damidhaaf iyo ajir badan siiyo dadkii hawshan soo qaban qaabiyay oo isku soo dubariday. Adinkana waqtigiina qaaliga aad soo horteen iyo sida u soo camirteen, ilaahay inuu idin barakeeyo. And Farhan, why Farhan? Yeah? And Farhan, aniga ehel baan u nahay, walaalana waan nahay, laakiin waxaan ugu soo baxay caawa is not that. Waxaan caawa u soo baxay Farhan waxa waaye dadka ugu horreeyay oo Columbus markaan ku soo guuray aan iska baranay, oo always markaan is aragno arrimaha bulshada maan ka wada shaqeynayna. Weligay aniga Farhan transaction business isku kumaana imaanin. And wax badan ilaa 2006 ilaa haddana wax badan oo bulshada horumarkeeda ah baan kasoo wada shaqeynaynay. Marka haddii uu shalay iskiis bulshada ugu adeegayay oo isxil saaraayay, مانتا هديري هلا فرصد و كوياشو اود و مدى و ادego capacity و رونتي change ام اسبدل كينيكارو و مهمو او لغا مارمانا دات بدن بكا هالي مهمه دايلا همين نمدى يو صمالي نمدى سو انيغا مكونا كونيو ارمزنا كما هاليو و هنكا هالياو هير ان فرحان يشقاليسا يسان شاغي و هنكا هان يو هنكا فيلايو oo ah runtii ina isleeyahay in inuu sida cadnimo karti leh in ildoor haldoornimo leh inuu umada ugu adeegay aaminsanahay hadii Ilaahay subxana wa taala uu fursad aan siiyo marka waxaan Ilaahay uga rajaynayaa waxaan Ilaahay subxana wa taala noowada weydiinayaa in inuu Ilaahay una sahlo qeyrna uga dhigo waxaa la yiri hadda idii khayr u tahay allah u sahla la dhijir markii hore markii la ducaysanayo so that's already negative perspective laakiin hadii la wax qofka ilaahay hasiyo khayrna allah uga dhigo you have the choice and ku weydiisano ee aanan dhin if and markaa saasan ilaahay ka bariya wax yar waxa rabaa inaa ka iraahdo in arinta city council ka iyo muxuu yahay iyo waxa uu qaban karo fursada sidee muhiim u tahay sida ogtihiin ba wadankan deganahay oo aad loogu ciyeeyay in wadankeena yahay this great land wa federal marka waxa jira hierarchy of order ba jira ama maamul and citygu marka waa meesha ugu hooseysa oo marka xaafadaheena laga tago siri ahaan sirigu waa meesha koobaad oo baahida bulshada degan sidigaas looga adeegi karo and waxay sameeyaan city council-ka ani runtina isa u shaqeeyaan una awood badan yihiin ma ogeen markii hore laakiin 2018 marka Soomaaliya ka soo noqday oo aan bilaabay inaan arimaha Cabdirsaaq qad ka shirqaminay oo mental health awareness-ka iyo hawlihii aan hore bulshada ugu hayay in higher scale markan dabcan inaan u qabto meelahan fiifiiriyay meelo dad badan la kulmay oo siyaasiyiin ah waxa ogaaday marka runtii city council-ku inay bayihiin furihi in city-gan aan deganahay dhaqaale fiican baa yaalo in sharciyey sameeyaan policy bay sameeyaan mayorka xitaa asagu ma sameyn karo sharci waxay ayagu u geeyaan unbay enforce gareen karaan marka runtii waa dad awood leh awooda marka hadii Ilaahay u fursad noo siiyo aan uga qayb qaadano waa laga marmaan inaan ka qayb qaadano in asagana dewa kula xisaabtamayna
waxaan filayaa inay xaq tahay la gaareena bisaylki in loo tartamo runtii city council magaaladan dadkeena Soomaaliyeed oo ku nool dad badan baa waxay dhahaan Minneapolis a lot of Somali candidates baa ka soo baxa waa run laakiin waxay san ogeyn oo meesha ku qarsoono runtii magaaladaas waxaan ku nool waxaan u maleeynaa 500 kun 400 kun baa ku nool kulli senator waxa joogay xildhibaan qaasin oo magaaladaas ka tirsan ba inaga badiya laakiin waxaan filayaa inay tahay waxan 300 kun 300 kun Soomaalidu marka haday ka tahay konton kun haday joogto waa number weyn oo attention weyn bixin kara yaani 100kiiba konton 100kiiba sodon codkaas yani xisbiyadu iyo waa in loo tartamo marka qasab bay noqonaysa magaaladan Franklin County ama magaaladan City-da waxaan u maleynayaa Xasan intee way inta ku nool waa 900,000 ilaa 1,000,000 bay gaartaa inta magaaladan ku nool Franklin County maan u maleynayaa inay tahay 1,000,000 iyo 500,000 horta marka culayska inagu dhacay oo ah inayna City Council-ka aan maana ka soo bixin ama state-ka aan loo tartamin weakness inaga dhankeena maana waxa weeye size-ka population-ka yaa culayskiisa leh konton kun hadaynu nahay 1,000,000 oo waxba kama noqon karo yacni number-ku waa ka yariya waxaan safilayaa dadka uu ka soo jeedo Soomaalida ah uu ka soo jeedo Farxaan jeete inay xaq tahay xaqna ku tahay magaaladan in qof Soomaali uu city council-ka galo waxa weeye waa inaynu galaa waa inaynu ka shaqeynaa runtii diversity-geena iyo dadku bini'aadamka yani diverse waa yeelanaya ama mid qabiila ha noqdo ama mid falsafada ha noqdo ama mid laba qof oo isjecel iyo hadda sheekadu isku baxday si kale waa noqon kara laakiin waxa hubaala farxaan waxa uu ka shaqeynayo waxay khasbaysa in qof walba uu ka faa'iideysto haday iskuul tahay haday tahay ilmaha chai care-kooda haday tahay jid la maro iyo meel kasta oo yacni waxa uu ka shaqeeyaahu wax specific dad gaar ah iyo qolo gaar ah iyo qof gaar ah ku noqonay maana wax guud waay anigu waan aqaanaa farxaan waa qof runtii ilbaxa weeye dhaqankan dowladnimada iyo runtii dadkan ajnabiga sida loola shaqeeyana anigu intaan arkay waxa weeye nin temperamentigeeda leh yacni dhaqaandhaqeeda iyo la qabsashada dadkaasi iyo barka dadkan toon gaara iyo dhaqan gaara ay leeyihiin aniga runtu waa iga haboon yahaan qabaa inuu galo city councilka maxaa yeelay fabrica dalkaanu ka soo baxay dhallinyarada waxaan idinkula dardaarmahayaa annagu haddaan weynanado qofka weynu bakagekiisu waa weyn yahay bakagini oo soomaaliya galahayo oo civil war galahayo oo meel jini soo dhaafay oo weligeed angawoobin baa qofka weynu intaas ku jiraa dadkiina dhallinyarada jeyta u istaaga
dadka meeshaan jooga intooda badan waa aqaanaa dad akhyaara waaye waxaan aaminsanahay marka farxaan every time oo qolkan qof cusub soo galo oo albaabkan fiirinayay I don't think magaaladii columbus caawa dad badan oo ka maqan inay jiraan waxaan si gooniya ugu mahadcelinayaa markaan rabo hadhu qoftii la yihaahdo guddoomi yaasiin runtii wadaadkii halkan joogay wuxuu ka hadlay dumarku iyo muhiimadda ay u lahaayeen ummadda iyo xilligii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam xilliyadii ugu dhibka badnaa nebiga sallallahu calayhi wasalam dumarkay ahaayeen xaasiskiisii particularly kuwii garab istaagay keenayna macnihii diintan maanta anagu haysano aan ku faanayno marka qoftaasoo kale haysataa asiilaya haysataa marka you are in good shape laba pointi baan usoo kacaynaya number one horta farxaan yaa waaye farxaan aniga waxaan aqaanaa baan u malaynaa 23 sano magaaladan markii iigu horreysay asagoo mifland miyu ah maaqaan mise lindon mckinley maaqaan mid oo high school ka dhigta baan isbaranay intaasna maalin walba markaan arko waxa uu ka hadlaayay oo uu ka sheekeynayo waxay ahayd dadkan soomaalida ee central ahaa ee degan inay qiimo yeeshaan magac yeeshaan ummaddaanna aan dhex degannahay oo aanana ka guuraynin matter fact anoo kale shan bilood aan maqlaa waana soo noqda what that tells you is like this is a home we're not going anywhere waxaa ku qasbannahay marka haddaa cid dhisayno farxaan qofkii ugu fiicnaa oo aan keensan lahayn waaye waxaan codsanayaa walaalayaalo again lima taquuluuna maa laa tafcaluun commitmentiga aan gelayno oo ah inaan farxaan qaadayno dhabarka saarayno hadday noqoto financial contribution hadday noqoto codkeenna oo aan siino inaanu caawo ka dhamin waxaa kusoo gebagabaynayaa dad badan oo businessleyaan u jeedaa meeshaan fadhiya waxaan ogahay dabcan senatorka waa joogaa u jeedaa dad badan baa u shaqeeya ugu yaraan 100 qof baa qofki dad badan aan aqaano 100 qof u shaqeysaan u jeedaa haddii markay dadkaas aan approach garayno oo maalimaha jeega la qaadanayo qof walba uu maalin u yeero farxaan oo uu yidhaaha farxaan oo dadkan maanta la hadal waa rakraar fiican iyo number fiican baan heli karnaa waxaan rabaa marka cabdiqani uu joogaa asagaan u xilsaaraynaa hawshaas dadka communityga oo business leyda ah inaan mobilize garayno oo aan ku qasabno qof walba hadday daacad ka tahay waxa uu sheegaayo maalinka faraadhida jeega la qaadanayo 100 qof baa u imaanaysee 100kaas qof waxaa la yidhahda inaan listi garayno magacyooda qaadano 100kaasna 100 bay kusii xiran yihiin faamiliyay leeyihiin dad bay leeyihin kasii dambeeya marka taasna waa idea aan ku daraayo campaignka waxaa kaloo ogaya cabdisaaq sheekh cali oo haddee waayahan magaaladu xidig bay leedahay xidigii magaaladana waa karaa you are in good shape asalaamu allahi calaykum thank you so much
anigu waxaan usoo istaagay laba arrimood inaan xuso oo kambeynka farxaan jeyta ku saabsan midda koowaad I have issues oo magaaladan columbus ka jira oo aan concern ka qabo oo ay tahay in wax laga qabto haddii marka aad issue haysatid ku dhibaysa magaalada ka jirta waxaa qasaba dadkii arrintaas wax kaala qaban lahaa inaad taageerto waqtigaaga iyo lacagtaada iyo connectionskaaga aad ku taageertid midka koowaad waxaa waaye waa arrimaha crime-ka waxaa xabsiyada ku jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aan hadda dhahaynay waa mustaqbalkii iyo hoggaamiyashii biri ama maantaba ayaa xabsiyada ku jira qaar badan waa la laayay halkaan ay ku dhinteen intaan ognahayna dhalinyarada la laynayo dad loo soo xiray oo xabsiyada galay ma jirto marka hadii dhalinyaro badan xabsiyada nooga jirto oo aan dhalnay ama walaalaheena ee qaarna la dilay wax badan aan laga qaban inaan magaaladan u helo madax arintaas naga caawisa waa lagama maarmaan waxaanan aaminsanahay Farxaan Jeyte inuu arintaas wax badan ka qaban karo sidaas daraadeed ayaan u soo istaagay inaan Farxaan Jeyte arintaas ku taageero dhaqaale iyo waqti iyo connections baan galiyay
waxaan madax u ahay Somali American Chamber of Commerce waxaan rabaa intaan wax kasta aan ka hormariyo saaxiibkay Farxaan inaan wax yar idin ka sheekeyo Farxaan 5 sano ayuu nala shaqeynay uu ahaa madaxweyne ku xigeenka ama the vice president of the Somali American Chamber of Commerce runtii waxaan rabaa inaan maanta halkan ka cadeeyo saaxiibkay inuu san jeclaanin baa macquul ah maalin maalmaha kamid ah Farxaan oo yaa imid wuxuu yiri gabar Soomaaliyeed oo guriga alaabta banaanka loo soo dhigaa halkan joogta guriyaashina waxay dhahayaan lacag inta la eeg mar oo lacagtii inaan sheego hadaan la bixin gabadha banaanka loo tuuriya ee maxaanu sameynaa runtii aad bay arintan oo dhibtay gawaari baan qaadanay anagoo kooxa gabadhii waan meesha ku celinay gurigeedii waan dib ugu celinay gabadhii maanta inina daawanaysa waa la arkaa Farxaan habeenkaas xaafadiisa wuxuu tagay two teddy micnaha waxaad dareemi kartaa qofka intaas gaarsiisan gabadha iyada ee wax kale kama dhexeynin gabar Soomaaliyeed bay ahayd aqoon umuusan lahayn haddii ninka noocaas oo kaleta ah aan maanta kursi kan oo kale aan geyno maxaad u malayn kartaan isbeddel imisu keeni kara waxaan rabaa inaan markaan Farxaan Jeyte aan dhaho inaad dhahdaan awina Farxaan Jeyte Farxaan Jeyte reer Ohio farriinta aan idin wado oon ka wado ganacsatada Soomaaliyeed waxa weeye Farxaan ganacsatada Soomaaliyeed garab bay ku yihiin iyagoo dhammaystiran lacagtay bixinayaan albaabaday garaacayaan si kastay garab kuugu yihiin la soco waxaad dhabarkaaga jooga ganacsato 13,607 oo dhammaantood reer Ohio
guusha walaalkeen Farxaan Jeyte inaad haddeertaan ila soo dhaweysaan walaalkay Farxaan Jeyte Farxaan waxa uu tartamayo waa City Council Columbus Ohio fallan aanu soo dhaweyno Farxaan waanu dhageysanay insha Allah haddii aan iraado
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waxaan rabaa inaan Soomaaliin kula hadlo maadaama dadkiina ruucadaaga ay ka badan yahay waa inaan Ingiriis u dambaysiyo waxaan rabaa qof walba inaan si gaar ugu mahadceliyo isxilqaanka aad isxilqaanteen oo aad caawa nagu timaadeen mas-uuliyad wax lagu orda maaha wax fudud maaha waana laga digay laakiin waxaa muuqataa maadaama aan magaaladan deganayn in ku dhow 30 sano inaan waxaan xaq u leenahay aan doonno waddankan waxaa lagu yaqaanaa ama Italian ahow ama Irish ahow ama German ahow in community kasta waxay leedahay ay doonato aysan barya u doonan xoog ku doonato xoogu waa codka wey campaignkanu magac ahaan waa aniga laakiin campaignkanu waa campaign anana ku wada leenahay intaan weli aan programka aanu adeecno waxaan rabaa inaan hal qof aan sheego oo aan isagana aan taageerno that's my colleague soon to be candidate Louise Gill who's also running for city council campaignkanu wuxuu u taagan yahay waxa weeye in aan u doodno xaqanaga iyo aan مدة كلنا عن دونه وحيالان أولاد هاي عن عن هذا هانا دين نقطة وانا لوجيه تقال هانا دين نقطة وانا لوجيه لكن مركز نقطة إنه بقون دين كان نلصيو حقا يربان الله طورا وك وكشرف فينا بداس we deserve more dibaatooyinka ka jira magaalada ama hanu qoto dhinaca safety ga ama hanu qoto dhinaca dhaqaalaha si kasta community kastaba si u saameysay noo wada saameysa marka waxaan ka nahay waxaan ka midnahay fabric magaaladan hadda waxaan rabaa inaan qodbayga iyo issue ga aan u galo waxaan ugu galayaa waxaan ku baxaysaa qaybta ingiriiska sababtan sidaas u sameeyayna waxay ahayd maadaama aan rabo inaan district 5 aan representative u noqdo in aan si jamaca aan qodbaha wada muujiyo dadka aan isleeyahay Soomaalida dadka ugu badanna inay yihiin dadka gaashay la taagan oo Soomaali fahmin and let me take a moment to reflect my journey as many of you guys know we've been through civil wars in refugee camps in 1994 Fate led us in the United States, where we initially settled in Springfield, Virginia. Eventually, we find our way to Columbus, Ohio. Growing up in low-income community, I witnessed the challenges people face when they are lacking access, opportunity, and resources. Despite of these challenges, I was fortunate enough to have a parents who instilled me in the value of education and hard work. As a result, I'm a proud graduate of Linda McKinley High School and Panthers and the University of Ohio Dominican University. As a long resident of Columbus, I have seen the firsthand challenges that our community faces. I'm running for city council because the residents of our city need leaders who will look out for all of its residents. We need leaders who believe in coalition, collaboration, and transparency. I am not afraid to make a tough decision and the best decision for our town. I've seen the firsthand what happens when our elected officials let us down. I'm running for city council because I want to bring integrity, fresh, practical, problem-solving approach to City Hall. This is why I'm running, to be the voice for all residents towards creating a better future for Columbus. As an entrepreneur, I had the privilege of building a successful business and bringing together a diverse group of people to achieve a common goals. In this blend of skills and expertise, it uniquely qualifies me to serve as your city council member. With your support, I'm determined to bring innovation, problem solving, and resultant-oriented mindset in city council. My campaign is focused on three core issues: public safety, economic growth, and transportation. First and foremost, public safety is our utmost priority. We must ensure our neighbors are safe havens for families to live, work, and play. To achieve this requires a holistic approach, involves investing in our community policing and fostering a trust between law enforcement agencies and the community, and implementing proactive measures to reduce crime and violence. We need to work together to create a better comprehensive strategy that addresses the root cause of a crime and ensures that all residents feel safe and protected. To increase community engagement, I think this is where we definitely, as a community, we are lacking. We need to create a meaningful opportunity for the residents to participate in the decision-making process, to have intangible say in our hard-earned dollar tax are spent. Together, we can build a local government that values coalition, collaboration, and transparency. Ultimately fostering a stronger and more connected community. Let us prioritize open dialogue, active listening, inclusion decision-making process that will reflect the perspective of our residents. Together we can create a coalition, collaboration, and transparency at local government. Furthermore, economy development plays a pivotal role in shaping of our future for our city. We must actively attract new businesses, support our local enterprises, creating an environment to fostering job opportunity and stimulate the economic growth for all residents by prosperous city for generations to come. Let us harness our collective potential and create an economy that leaves no one behind. Together, we can promote entrepreneurship, attract new industries, and provide training programs that equip our residents with the skills they need to thrive in modern workforce. Unfortunately, many neighborhoods in Columbus are experiencing food deserts. In order to eliminate food deserts in our city, we must collaborate with entrepreneurs. Many of us are entrepreneurs. We need contractors. We must collaborate with entrepreneurs, business investors to build a resilient ecosystem to food access. This will enable small business owners, the urban farmers, and grocery stores to experience economic growth while also ensuring that all residents have access to nutritious, fresh food. We need to join forces with local farmers, private investors, and food distributors in order to provide such options to underserved areas. By doing so, we can create a lasting change, empowering our community members with much-needed fresh food resources they require. In order to improve the public transportation, we must have a plan, and we have the best plan. We are proposing implementation of streetcars in downtown areas of Columbus. Streetcars are a great benefit to the residents and also will provide their quality of life and boost the local economy. Streetcars can be run at low cost, and they can carry up to 3 times more passengers than buses and provide safer and more reliable service. Currently, Columbus is regarded as one of the top 3 most polluted cities in major cities in the United States, report by the World Air Quality Report. With the introduction of streetcars, we aim to mitigate these pollution levels, as well as increasing ridership and improve public transportation as a whole. Economy benefits are also significant. With the improvement of public transportation as a whole, the streetcars is projected to generate tens of millions of dollars and create new job opportunities. Ultimately, it will be revitalizing the city, the downtown area district. It is essential to know that significant of streetcars extend beyond just transportation, by also positively contributing to public health, because it doesn't have a lot of pollution. Improving our education is essential to the success of our children. Our conservative values should serve as the foundation for teaching and learning our schools. It is essential that we invest our schools and offer a broader range of options to our students. We must implement high school trades, and those trades can be carpentry, auto mechanics, and plumbing, hospitality, and certified nursing home in high school levels. Not every student will attend college, so it is vital to offer alternative paths that can contribute to the local economy. These vocational programs will help students to develop a practical skill that can lead to good paying jobs and improve our community as a whole. I stand here today fully committed to address these issues and working tirelessly to create a better future for Columbus. But my fellow residents, I cannot do this alone. I humbly ask you for your support, involvement, your voice to bring out lasting change. Together we can build a stronger and more prosperous city for everyone. Thank you.